Ingingo nshasha zafashwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kubijanye n'ugukinga ikiza cha COVID-19 mu Burundi. Umushikiranganji Tade Ndikumana yatangaje ko imisi yo gukumira abanduye ico kiza igiye kongerezwa kubazananye hanze y'imbibe z'igihugu. Amafaranga nayo y'agaciro abandanya gukena mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo bishikirizwa na bamwe mu bavyeyi barere abana mu mashure yo hanze y'igihugu bakenera kubarihira amashure mu mafaranga y'abanyamahanga y'amadolari canke y'abanyaburaya. Abo twaganiriye bemeza ko amabanki y'u Burundi ataco ariko arabafasha mu kuronswa amafaranga y'agaciro. Murabikurikira muri ano makuru. Munayo ya Cibitoke nako ya Bujumbura haravugwa udukoko twateye imirima y'abanyagihugu ku mitumba ya Nyarubondo Bugizo na Mukoranya muri zone ya Gatumba. Abanyagihugu basaba gufashwa n'abajejwe intwaro mu gutuza utwo dukoko. Murabikurikira muri ano makuru. Hagarariye ubuhinga bw'ivyuma na Theodomir Manirambona, muri kumwe na Patrick Mitabaro. Kazi mwese.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Nasubiye kuba ikaze mwese. Ingenzi yariyo yose yinjiye ku butaka bw'u Burundi gutegerezwa gupimwa ikiza cha COVID-19 igishika ku kibuga cy'indege citiriwe Melchior Ndadaye cy'i Bujumbura no ku yindi mipaka y'igihugu. Igihe yabonetse umuntu yanduye ico kiza mu ndege canke mu bwato, ingenzi zose zirimwo zizoshigwa mu kibanza cabo nyine mu kiringo kingana amasaha 22 yongereye ku yandi 22 yarahasanzwe. Vyashikirijwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu Tade Ndikumana mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uno munsi wa kane. Ingenzi ngitegerezwa kandi kuguma mu ihoteli aho yashizwe mu masaha agera ku 72 aterekanijwe n'amategeko. Byavuzwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu Dr Tade Ndikumana.
Abo bose bazoja gusaba urupapuro canke kwipimisha muri NS bategeza kugenda bambaye mask, kandi tukabwira bene yuko atakamaro kuja kuronera certificat za magendo, kandi usanzwe tuzi yuko twebwe tuzitanga. Twabonye yuko muri aya mezi abiri tumaze kuronka abagwayi batari bake, mugabo bice birenga 95% bakaba baza bava hanze. Hanyuma kubera ko twabonye yuko hariho kudehukirwa ku mahoteli amwe amwe, rero uno munsi ihoteli yose itegerezwa gusinya ubudandaji, sinyana n'abo mushikiranganji bw'ingenzi n'ubudandaji, kugira ngo muri iyo acte d'engagement harimo ibihano, amande, kugira ngo urenze kuri izo ngingo twashyizemo uwo nyazuba yimeje aheze abajejwe gukurikira abantu bagiye kuri n'amategeko bamukurikirana. Uva yuko amahoteli ategeza gukurikiza ibisabwa twabahaye kugira ngo umuntu ari muri karantene aguye muri karantene ko, kubera kandi ko twabonye ko mu ndege harimo abazi banduye uhere uno munsi. Ingenzi zimenye yuko iyo baje mu ndege tugasangamo umwe canke babiri banduye, bazoca bongera kumara yandi masaha 72 yongera kuri 22. Ni ukuvuga yuko dusanze mu ndege harimo umuntu umwe canke babiri bagwaye, abo bose baje muri iyo ndege bategerezwa kuca barindira yandi masaha 72 kugira ngo tubagire igipimo kigira kabiri.
Dr. Tade Ndikumana n'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu mu Burundi. Mu tundi naho abavyeyi barungitse abana mu mashure mu bihugu vyo hanze babuze ayo bacira nayo bamira kubera ko batemeregwa kuvunja amafaranga y'agaciro baheze barungike impamba n'amahera y'ishure abana babo. Aho ni mu gihe kuvunja amafaranga y'agaciro bikoregwa mu ibanki banko bugusa, naho nyene uwarondera asaba uruhusha akarindira amaso agahera mu nzira canke bigashika akabanza gutanga igiturire. Ni twateguriwe na Eddie Claude Nininazwe.
Uwo ni umwe mu bavyeyi bavuga ko bamaze igihe bahiga amahera y'agaciro kugira bashobore kurungikira impamba abana babo barungitse kwiga mu mahanga, ariko kuyaronka biba urugamba. Amakuru Radio Inzamba ikura mu mabanki atandukanye ngo nuko ibaye inkuru y'igihugu yahaye uruhusha ibanki Bankobu yonyene kuba ariyo ivunja amafaranga y'agaciro nk'uko vyemezwa n'iri soko ryacu.
kubyanya mitanga madevize n'umuntu ari mushasha arondira ayo mahera y'abana bagiye kujya hanze bakubaza ngo konti wahura yifise ngaha uko wahura yifise ngaha barakwirukana mubyanjira muri banki wahura ngo bankubwa uburiya mitanga madevize.
Ababyeyi bamenyesha ko ubu basabwa kwandika amakete kandi bikaba bisaba kuba ufise ikonti mu banki bankobu. Ubu abo bavyeyi bakaba batagirayo bacira nayo bamira mu gihe nabasavye inyishu ku makete yabo inyishu yaheze mu nzira haraciye imisi. Amakenga akaba ari yose gukungene abana babo bagiye kubaho mu mahanga iyo barungitswe kwiga.
Ishigiye kukubyunyura batubwiye yuko babihagaritse ubunye ngo ntibatasubira gutanga amadevize ngo bazohora batanga minerivari yonyene ngo fede subsistance ngo ntibatasubira kuzitanga no kuvuga amahera yo kubaho abandi badashoboraho gute.
Twagerageje kurondera urongoye banki bankobu kugira tumenye imvo z'iyo ngingo ariko ntibirakunda kuri telefone yiwe ngendanwa. Tubibutse ko leta ibicishije mu banki nkuru y'igihugu mu mpera z'umwaka w'2019 yafashe ingingo yo kugara amazu yose akoregwamo urudandazwa kw'amahera y'agaciro kugira inagura ifaranga ry'u Burundi cyari ko rata agaciro ku murindi udasanzwe.
Icyaha cyo gufata abakenyezi n'abigeme ku nguvu na cyane cyane iyo bikoreshejwe mu bihe by'intambara ni icyaha gihanwa n'amategeko yo mu Burundi mbere na mpuzamakungu. Nkuko tubisanga mu ngingo ya 61 yo mu itegeko ry'u Burundi nimero 1 agakwego 13 yo kwa 2002 Nyakanga mwaka 2016 ririnda rikinga kandi rigahana amabi afatiye ku gitsina. Umuntu wese akwiye kumenya ko icyo cyaha cyo gufata ku nguvu kidata igihe kitagirirwa ikigongwe kandi ko n'igihano cyacyo kitagabanywa.
Ako nakamu kahagiye inzamba agateka kawe ifadikanije na MFFPS umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi.
Ado inzamba agateka kawe turabandanye navugwa kuri uno mugoroba uno munsi mu ikambi ya Mulongwe mu gihugu cha Kongo hanira demokrasi niyo hahimbazwa umunsi mpuzamakungu ariwe abagena n'ubumuga. Munaho uwo munsi rero wahimbajwe abagenda n'umugabo muri iyo kambi ngo abayeho nabi ngo kuko bashobora kumara umwaka wose atamfashanyo baronse ibyo bigashikirizwa n'umwe mu mpunzi z'abarundi asanzwe agenda n'umuga. Tumukurikire
nga ubuzima dusanzwe tubayemo ngaha ku bijyanye n'abagendana ubumuga ni ubuzima butoroshye cyane kandi bugoye. Urabona iyo umuntu asanzwe agendana ubumuga ntacyo aba ashoboye, haba umuntu hanini akeneye imfashanyo ariko umwaka uratangura urundi ugahera kandi imfashanyo nimwe tubona uri abagendana ubumuga bemerewe amabeki abandi amasheze rurante abandi binabiriya usanga bagenda babitwemerera uko nyine mugabo ntibishyirwe mu ngiro. Ukaca usanga rero tureko tubaho ubuzima bubi. Uwo munsi mukuru wowo usanzwe ubaye no mu kajagari tutabyumvikanye ko baragenda bakabitegurira hiyo bikabera hiyo bakaza bahita baduha udupira gusa aho kwiyumvira ingene bategura umunsi mukuru neza. Nk'abamama bamugaye bakaronswa utuntu, abapapa bamugaye bakaronswa utuntu, abana uko bakaronswa utuntu. Mugabo ubuhungiro bw'ino muri Kongo tubona umenga ni ubuhungiro vraiment udafashe neza abagenda n'ubumuga kuko usanga kenshi atari ikintu na kimwe kiraba impunzi kiba kiriko kirakogwa mu masekiteri yose araba ubuzima bw'impunzi. Ni ukuri rero twatera akamo abantu bose babagira neza ku isi n'ahandi hose ngaha muri Kongo basanzwe babishoboye ko bashobora kutugarukira ko ngaha mu ishiti ya Murongo ndetse no mu nkambi ya Rusenda kuko tubayeho ubuzima bubi bubi rwose. Impunzi zisanzwe zibayeho nabi. Twebwe rero abantu
turabona nyana makuru y'amakungu n'abarundi bakundi igihugu ngo bakwiye kurikanura kugira bakinge ibonyabwoko cy'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ryo bariko irategurwa mu Burundi n'umugambi w'uko ubutegetsi. Ibyo biri mu rwandiko rwasowe kuri uyu wa kane n'umuhari map Burundi buhire mu isekeza ry'iminsi ndwi ryatanguje ryo gukangurira abarundi bakunda igihugu kwiyamiriza ihonyabwoko yuwaliko ilategu guaba kavuga na chane chane kuwa limu buo kuwa tuti liberato ni bashira kandi yavugira uyo muhari asigura ko mu muhari mape Burundi buhire batewe umutima uhagaze na rusansuma y'ubwoko iriko irakogwa yerukana ko gukogwa mu mashirahamwe yigenga mu Burundi kubwiwe iyo rusansuma ije gusongera isibe mu gihe hari hamaze iminsi havugwa amajambo mu gihugu aturira tumukurikire
icyo no kwibutsa niyo nuko iyo rusansuma itajanye n'amategeko no kwibutsa yuko karanga muntu kavuga ubwoko bw'umurundi byajanye n'ubukoloni iyo rusansuma iri kwirakogwa ntijanye n'amategeko yo mu Burundi iyo rusansuma ntijanye n'amategeko mpuzamakungu kuri bimwe bijanye na protection de la vie privée ikindi giteye amakenga nuko iyo rusansuma iri kwikogwa hamaze iminsi n'imyaka havugwa amajambo aturira ateranya abarundi ivyo rero bigatuma bitera amakenga kuko ahabaye majenoside hose nko nabivuze cyambere cyakozwe harabaye rusansuma yabimirije kwicwa mutinone kubera iki map Burundi buhire yafashe uwo mugambi wo kugira kampanye icambere coco nuko map Burundi buhire numuhari nkuko nabivuze wikorwa nkunda gihugu udashobora kwemera kuja mu gacerere mu gihe hari abarundi batotezwa hariho leta iriko igira urutonde rw'ubwoko bw'abarundi nico gituma rero map yavuye mu gacerere kugira isemerere ica mbere amakungu amenye ibiriko biraba mu Burundi kuko uno munsi bikorwa mu gacerere murazi ko ama radio n'ama television yugawe ubwa kabiri nuko abarundi bonyene bomenya yuko iyo rusansuma itazokwijana uko ko abarundi bamwe bamwe bashobora kwicwa kandi nabo muri diaspora bamenye yuko inshuti zabo zigiramiwe kindi nuko hariho inzego mpuzamakungu dushaka kumenyesha ibiriko birakorwa mu Burundi kugira za mekanisme international zitezwa kuba proactive no kuvuga ufata ingingo imigambi n'imigabo y'uguhagarika ibiriko birategurwa yoshikwa mu ngiro
libera ntibashira kandi akaba ari umuvugizi w'umuhari mbape Burundi buhire imura nyuma yano makuru wa rudukoko tumaze imisi twarateye mu ntara ya Bujumbura udukoko rero tumeze nk'ingugu twateye muri yo mu mirima nako y'ibigori ku mabarabara ya kabiri na gatatu ku mitumba ya Warubondo mvugizo na mukoranya muri zone ya Gatumba abanyagihugu basaba ko boronswa imiti yo gupoma utwo dukoko inkuru tubaza Jean Baptiste Bireha
ihugu bavuga ko utwo dukoko dufata amababi y'ibigori maze ibigori ntibishobore guheka ngo niyo bihetse ugasanga ataka igori kiri mu mashishwa
nubukoko usanga burimwe bumeze nk'ubunyo ubwo bukoko rero ntawuzi iyo buzanana ubona ikigori kigenda cyuma amababi gitobagurika kandi niyo kinanirije ngo giheke n'icyo gihetse bucabukirire ndani nta kigori usangamo
abo banyagihugu basaba ko boronswa imiti yo gupompa ahandi ngo bagiye kwishwa n'inzara
nkubu twege nta miti tworonka tuyikura twege ntidufise kugira ngo turafise ububasha ubuho yene n'inzara iratwise ntibagerageze batoronderera umuti niyo hadatara kurishwa n'inzara
mu kiganiro umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema yari yatanze mu mpera z'ukwezi kwa Munyonyo yari yavuze ko imiti yo gupoma udukoko dutera imirima iriho kandi ihagije twagerageje kurondera uyu mushikiranganji ariko ntitwashoboye kumuronka
urakoze Jean Baptiste Bireha imisi amajana na cumi niyo bagenzi bacu b'ikinyamakuru iwacu bamaze bafunzwe bazira umwuga bakora wo kumenyesha amakuru bafashwe bari gutohoza amakuru ajyanye n'umutekano muke warangwa mu karere ka Bubanza ahavugwa abagwanyi bari bagateye bagize ibitero bazananye mu gihugu kibanyi cha Congo kado inzamba gatega kawo twabananya twiyuka abo bagenzi bacu babaze iyo misi bafungiwe mu bohero myohero ya Bubanzani hano rero nciye nsozera n'amakuru mwakoze mwese ko badukurikiye yakoze Theodomire Manirambona yakamfasha mu hinga bw'ijuma mwari kumwe na Patrick Mitabaro kumugoroba mwiza mwese na utaha.